tugeze ku ishuri rya karindwi. Ishuri rya karindwi ryagize amanota 78. Urumva ribarushije igice rwose cye. Groupe scolaire Saint Philippe Neri.
Let's have to rejoice.